Lowo Ozwayo magamemeze Ivangeli malizungeze izwe Lapo kukhona bantu kumenyezwe Othandayo mageze Lowo othandayo magasheshise Linda bezinda beni ubabu ya biza otugileyo otendayo mageze wena Ozwayo sheshi sapela umnyango usavuliwe wongena Jesu utingi indela mina Otandayo mageze Lowo otandayo magasheshise Amemeze linda bezinda beni Ubabu ya biza otugileyo Otandayo mageze Lowo vumayo nansi stembiso Kuyo sitandayo sesi mijalo Si impilo ente emipagade Otandayo mageze Amemeze linda bezinda beni Ubabu ya biza otugileyo